kukutekeza kama mtoto, fura unafurahia, nafugeuka moto, machozi umelia. We mama mnene, mwenye pesa kama Dangote, naweza lijayo masini, naweza penda mtu yoyote, penzi sio somo, kasome kwa kitabu, penzi mefanya Harmonize, fukuzishe mwarabu.
Keep on your pain.